Nene kata give you mommy I don't goal gashagwa. You watch ndan ogole ko so yo. You watch ni I support, I don't support, katako ki support moro cha watch ni give both be ndeko. Kaeto ndie section machalo kanyuma koriko nini mark take mane mine no kagima unge karka. Enango mano mako wanya yenya kani chopo karkata. Kani goyo mbulu makama. Kungi kumoko chiko mano ndene gashagwa.
Mokuongo kapo kaduko penjo no. Akafuli makende mara wacho ni gimano timore ne owadwa Morara Kebaso. Mm-hmm. Kod beni timore ne kijana mora mora kata ja Kenya mora mora. The acts kata violent manoromo godo bomas. Ni gimarach sana but mano gima wanyaka waketo ne one political party entity. Unu beni ka wetu ketu ne individuals mano okao gino elwetigi. Koro mano ni gimano timore marach sana kenda timomos ne the inject party leader Morara. Gimano mako wanga samane I support the impeachment kata gweyo komara jalup ker Rigathi Gachagua and kuom gigo chiko go awa akawareyo the national unity wanaka Kenya gimusbetka all the together mokuongo and our diversity in diversity wacho nango dholuo
man lokruok e paro kechelo koda ka pogruok
e paro e culture wa kioganda gimomio jaluo masai ya kikunya bet kanyakla and manji maoldwa ka kanyakla kaka wange cha moret ngato ngechamo waru to samanga to kaka jalupker man national leader en jatend piny mange mako en jatend piny mar oganda moro wuok oko ayanga kendo o champion kata otemo dhiro mana ber kata dongruok nyakonchiel e weche mag dongruok appointment mag offices kata mana e yore ne mag tich mara riyo in the policies anyaka wakawara nyisi samanyo governor Nairobi relocate joma ni Markiti market kanitero gi chirumano germa nyien. To jalup ker biro Nairobi kai kendo a public it was on a weekend I can remember obiro Markiti kanyo ogoyo touch gi wabunge ne moko kanyo kogomba ka ni jogo kik wuogi to gima lit marach mogik Markiti kaja chak ok en mana jo Kikuyu kende mause wan goganda moko bende wan gi Wakamba kanyo wan gi Joluo wan gi Masai samo chupo kaja cha uwuyo gi dhogi koro wapenjini to joma uso kata joma nyiepo gi ngito koro gi gin kanye
mago ekind paro mamoko mantiere en ratiro mag jod bura mara wacho ni Rigathi Gachagua Rigathi Gachagua buche midonjo ne gigodo un kaka don bura kalure kod jod bura kata senators museloso mag DM. Giyango ni bura ni okotegno ahinya. Gigo maidonjo ne goro mondo miyo gole godo oko. Porono kukalo kaya kata kuchopo kine machelo duche makini. Giyo kine mabendo usekiro kachamadi teteane. Kudong, winjiruk mare koda William Ruto dibedo nadi.
The comeback, wala wacho kani comeback jomane no mpira. Comeback mari Rigathi Gachagua kudong. Na kapar kaginyeti ukanyakala maber. Enayena ni en playbook. Manakaka jalup ker seche kama ni William Ruto. Note motio a second term mari from 2018 samane baba Musoregi Uhuru Kenyatta negin gi chandruok sana kaka negrimbo fees nen single entity doka no dhi bedo cut off koro onya bedo go fees lakini doka no fees might not operational
aya ero kamano.